itegurura ahetse yewe sara we amarira ararangiye shimi mana itegurura ahetse nawe ana we amarira ararangiye shimi mana Shut up.